Umnombo wamampondo. Unkosi uSibiside owayeyinkosana yamabumbana. Uzale uNjanya njengonyana wokugqibela. UNjanya wazala uMpondo. UMpondo wazala uSithula. USithula wazala uMthwa. UMthwa wazala uSantsabe. Kanti uSantsabe uzale uHlamba ngobubende. UHlamba ngobubende wazala uZiqelekazi. UZiqelekazi wazala uTobe. UTobe wazala uMsiza. NoMsiza wazala uNcidise. Ncidise uzale uCabe. UCabe wazala uCiya. Kanti uCiya uzale uKangatha. NoKangatha wazala uBhala. UBhala wazala uChithwayo. UChithwayo wazala uNdayini. UNdayini wazala uThahle. UThahle wazala uNyawuza. UNyawuza wazala uNgqungqushe. UNgqungqushe wazala uFaku. UFaku kuphume indlu yasekhohlo nendlu yasekunene. Indlu yasekunene kaFaku kuphume uNdamase. UNdamase wazala uNquliso uNyangiwe. UNquliso wazala uDalindyebo. Kanti kwindlu yasekhohlo kaFaku kuphume uMqikela. UMqikela wazala uMhlanga noSigcawu. Ubukhosi bathathwa nguSigcawu. USigcawu wazala uMakhelane noMswakemisi. Ubukhosi buthathwe nguMakhelane. KuMakhelane kwaphuma izindlu ezintathu. Kuphume indlu enkulu. Kwaphuma indlu yasekunene. Kwaphuma nendlu yamaqadi. Kwindlu yamaqadi kuphume uNelson. UNelson wazala uGwelinkumbi. Kwindlu yasekunene kaMakhelane kuphume uBotha owaziwa njengoKing Botha Manzolwandle okwangujongilizwe. UJongilizwe uzale uMpondombini. Wazala uMfikayezwe nePrincess Stella noMzamo. UMpondombini nguye uthathe bukhosi. UPrincess Stella noMzamo uzale uNombulelo. Ulezi noSibusiso. Kanti uNtsikayezwe njengonyana wokugqibela kaKing Botha Manzolwandle Jongilizwe yena uzale uStella wesibini noKing Nzululwazi Jongilanga. Kwindlu enkulu kaMakhelane kuphume uMandlonke. UMandlonke wazala uZwelidumile. UZwelidumile wazala uKing Zanozuko Tyelomfuyo.